Mimi ampane lipondo. Panele konada,
nime amini.
Konada mani pune na kwangu, kuwe kama mtume. Konada mani mawazo yangu, yawe kwa ujumbe. Mimi ampanele konada,
nime amini.
Mimi ampanele pondogu,
nime.
Demais.